ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangire byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu shira matsiko TV ni imbonesha kure mwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho twibanda ku makuru abari kuvugwa cyane cyane gateka kazina muntu abari kuvugwa mu cibano abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi abari kuvugwa mu makungu abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabaha idonido burya mu butegetsi haberamo ibintu byinshi cyane bitandukanye hari amakuru akomeye arabana n'ibiri ko birabera mu butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye ndetse n'ibyaranze ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza tugira ngo tubashikirize muri ano makuru niba wipfuza kuzajya ubuwambere mu bashikirwa n'imakuru n'ibiganiro ducisha kuri nombonesha kure imwe rudende wowe byonda kuri sabone kugira ngo uko dushijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye ubuwambere mu gushikirwa nabyo burya mu butegetsi habayo ibyumviro bitandukanye kandi by'abagabo batandukanye biba bivuga ibyiza ndetse niba bivuga ibibi muri 2012 igihugu cyariko citegurira inama y'abafasha u Burundi yari itegeganijwe ku magenekerezo ya 2029 na 33 gitugudu mu mwaka wa 2012 i Geneve mu Busuwisi abarundi batari bake bari batumiwe abashiranganje benshi abarongoye ibisata bya leta biraba iby'ubutunzi abaserukira amashyirahamwe yigenga abaserukira abamenyesha makuru cari kiringo cari ko gisohokamwo amaraporo menshi ku Burundi yerekana ko agateka ka muntu katifashe neza kandi nibiturire byimonogoje ngaha mu gihugu cy'u Burundi amatora ya 2010 yari yakurikiwe n'iyicwa ry'abanywanyi benshi ba FNL yagatorwaza isekeza Safish muri Nyakanga 2011 hari habaye ubwicanyi mu kirabo ceza Lamisi mu Gatumba imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ariko iramanyagurwa bamwe mu ndongozi zayo bari bahunze mumenyesha makuru wa RFA Hassan Ruvakuki yari apfundwe kubona amashirahamwe yigenga yaratumiwe Geneve byari biteye impungenge ubutegetsi leta yari yiteze ko amashirahamwe yigenga azosaba ko amakungu yoreka gufasha Burundi kubera agateka ka muntu kifashe nabi niho twatangura kubona amashirahamwe mashasha arongowe n'abakenyezi b'abakozi biperereza abakenyezi b'abategetsi ndetse na bamwe mu nshuti z'abategetsi bakomeye benshi mu barongoye amashirahamwe yigenga twaragendewe cyane naho barongoye ayo mashirahamwe mashasha ubutegetsi bwashaka kumenya ibyo tuzovuga i Geneve ariko bakabura ico batwumva ko kuko natwe twari twamaze gutahura ingene ubutegetsi bushakamo amakuru indwi imwe gusa imbere yuko inama itangura icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu Dr. Gervas Rufyikiri yaratumye ko umubiro byiwe amashyirahamwe yose yatumweho mu nama i Geneve mu Busuwisi bwari ubwa mbere ndamubona hafi nkumva neza uko yiyumvira n'ukungene avugisha abantu Gervas Rufyikiri yari atandukanye rwose n'abandi bategetsi nari namenyereye bava muri CNDD-FDD yarakoresha amajambo y'urupfasoni akagira imvugo iyoroheje ntiyadufata nk'abansi b'igihugu ahubwo yari yiteguriye kumva aho duhagaze twaramubwije ukuri ku bibazo twabona amakungu azobaza u Burundi i Geneve uwo munsi nyine hari ko haravugwa umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi yari yishwe ahantu twamusabye ko leta yakwiyamiriza ubwo bwicanyi ikerekana ko igiye guhana abari ko barasesa amaraso byaraboneka ko Gervas Rufyikiri adutahura ariko akaba atari we yagaba inzego zari ko zirakora ayo mabi twasezeranye neza adusabye ko Geneve twese twoba abagwanira u Burundi bukeye umwe mu bo twari kumwe yarandondeye cyane muri ya nama yari umwe mu barangoye amashirahamwe mashasha yampaye ubutumwa yavuga ko arungikiwe na Perezida Nkurunziza umukuru w'igihugu yari yipfuza ko tubonanira ingozi imbere yuko nja i Geneve nta nyishu itomoye natanze kwa gatanu igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa 10/2012 mu gatondo ka kare wa muntu yarampamagaye arambwira ko ibiro by'umukuru w'igihugu bindugikiye imodoka JP yari kuntwara ingozi kubonana na perezida Nkurunziza. Yarambwiye ko nimba afise amakenga twari kugenda tujanye atangorane yariho. Namwishuye nti urabona ko tuzofata indege ejo mu gatondo. Kuja ingozi mbona byoshobora guteza ikibazo nkacererwa ejo. Yaranyinginze rwose nanje ndamubwira ko bidashoboka. Icagiye kuntangaza haciye nk'isaha imwe n'inusu uwo muntu naramuhamagaye sanga ageze ku kibuga cy'indege cya Bujumbura agira yurire indege. Muri njewe ndibaza nti uyu muntu mu kanya yariko aranyumvisha ko tugira tujane ingozi kumbure yari uwugira afate indege. Uwo munsi natahuye ko nari ntateguriwe ikintu kibi cyane. Imodoka iyo nemera kuyijamwo ngo ngiye ingozi kubonana na Perezida Nkurunziza, sinzi iyo bari kunjana kuko uwo muntu we murumva ko yaca avamwo akigira ku kibuga cy'indege. Uwo munsi birashoboka ko nari kunyuruzwa. Bukeye twarafashe indege turi benshi, twaciye i Kigali mu Rwanda badufatira i hoteli turahirirwa. Mu nyuma turafata ija i Burayi. I Buruseli mu Bubiligi twarahinduye indege dufata ija i Geneve. Turiko turegereza ikibuga cy'indege i Geneve, ikirere cyari kibi cyane. Twashitse hasi benshi bihebuye ko tudashika impore. Indege yarimo abashiranganje, abategetsi batandukanye, abarongoye amashyirahamwe yigenga n'ibimenyeshamakuru. Mu kanya gato Imana yatwibukije ko turi bamwe dupfa ubusa. Ako kanya nta mukuru, nta muto, nta mwenegihugu n'umwanzi w'igihugu. Twese twibajije bimwe gusa, ubuzima bwacu nk'Abarundi. Inama yagenze neza cyane. Abafasha Burundi bari biteze Perezida Nkurunziza ko ari we yishikira gusaba ko amakungu ashyigikira leta yiwe nk'uko byahora bikorwa mu nama nk'izo. Ariko Pierre Nkurunziza yaratinya kubazwa n'abazungu ibijanye n'agateka ka muntu, aca arasiba inama. Dr. Gervas Rufyikiri ni we yaserukire igihugu, yarabyifashemo neza cyane, amakungu aramwemerera inshuro zibiri amafaranga leta yariko irasaba. Hari umwanya ntazibagirwa. Abitabye inama twarigabuye mu mirwe. Jewe nitabye umurwi uraba ibijanye na politiki, agateka ka muntu n'intwaro ibereye. Twahuriyeyo n'abashikiranganji benshi barimwo Edouard Nduwimana yari ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu. Hageze ko mfata ijambo harabaye agacerere kadasanzwe. Abashiranganje bari biteze ko ngira nice ibikorwa byose, ko ngira nsabe ko amakungu atofasha leta y'u Burundi. Ndacibuka amajambo navuze. Naho tubangamiwe n'integuro z'amategeko ashaka kugabanya umwidegembyo w'Abarundi. Itegeko rigenga abamenyeshamakuru, irigenga amanama n'imyiyerekano, n'irigenga amashyirahamwe yigenga. Turacari mu bihugu bike by'umwidegembyo muri Afrika yose. Mu Burundi turacashobora kuvuga icyo twiyumvira. Sosiyete sivile irigenga, ibimenyeshamakuru birigenga. Turashigikiye ko muha imfashanyo leta yacu. Noneho Burundi busanzwe buri mu bihugu bironka imfashanyo nke cyane. Turabasabye mushyigikire igihugu cyacu, mushyigikire leta yacu, ariko mu kuyishyigikira mwame muyibutsa ko umwidegembyo w'Abarundi ari itunga rikomeye cyane ku gihugu cyacu. Mejeje kuvuga narabonye ko abashyiranganje biruhukije, baratangaye rwose bumvishe ibyo nari maze gushyikiriza. I Bujumbura hariho abanditse uwo munsi ko naguzwe n'ubutegetsi ko nsigaye ndi umu CNDD FTD. Naronse akaryo ko kuramutsa Dr. Gervas Rufyikiri na mukeza. By'ukuri yari yakoze igikorwa kitoroshe ariko gihambaye. Bya bibazo byose twari twamubwiye mu nama i Bujumbura i Geneve yarabibajijwe, agira ko arabyishura kandi neza cyane. Byari byoroshe kubona Abarundi bo mu mpande zitandukanye bafatanije urugamba rwo kurwanira igihugu cyabo. Icigwa cy'intahe burya ubutegetsi burimwo ibyiyumviro bitandukanye cyane. Harimwo abantu b'abagabo biyumvira neza, bazi kubona ineza y'igihugu. Harimwo n'abandi babi cyane bumva politiki nk'umwuga wo kunyinyurana gusa, bagenzwa n'inzigo, barota kwica no kwiba gusa. Dr. Gervas Rufyikiri yari muri izo ntwari zitahura ko igihugu gisangiwe na bose kandi ko ingufu za bose zikenewe mu kucubaka. Ariko nawe ntiyari yorohewe mu mabanga. Ni kenshi nawe yahaswe kwica hakoreshejwe ishano. Ni kenshi yamaramajwe ariko aguma kwibanga. byari iteka kubona Burundi bwari bumufise mu ndongozi z'igihugu. Ubwo President Ndayishimiye azoshobora umunsi umwe gufatanya Abarundi bose maze kwese adushire mu rugamba rumwe rwo kurwanira inyungu z'u Burundi. Ubwo abagabo b'intwari nka Gervas Rushyikiri bazosubira guhabwa ijambo mu Burundi. Tubihange amaso, ariko Abarundi batari bake bariko barasaba General Evariste Ndayishimiye ko yareba abagabo b'intwari nka Gervas Rushyikiri akabagarura mu gihugu kugira ngo babashe guhuza Abarundi. Abarundi batari bake barasaba ko Abarundi bahunze igihugu Evariste Ndayishimiye iyo batahukana bakaza mu gihugu gukorera igihugu, kuko bamwe n'abandi babona ko igihugu cy'u Burundi kitazigera gitera imbere mu gihe hari abitwa abansi b'igihugu abandi bakitwa abene gihugu. Murazi ibyabaye mu nturika za 2015 aho incabwenge zahunze igihugu ubu zikaba ziriko zirasembera hirya no hino ku isi mu gihe zagakwiye kuba ziri gukora ibikorwa biteza imbere igihugu ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Murazi ibimenyeshamakuru byahunze igihugu ibindi bigaturirwa ubu biriko birakorera hanze y'igihugu, kandi byari bikwiye kuba biri gukorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo Abarundi barusheho kumenya amakuru ndetse n'ibiriko biragenda ngaha mu Burundi amaze biteze imbere. Murazi abamenyeshamakuru bapfungiwe ubusa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Urugero ruri hafi n'umenyeshamakuru w'umukenyezi Floriano Irangabiye ubungubu apfungiwe ubusa azira umwuga akora wo kumenyesha amakuru. Birababaje kubona abanyepolitike batandukanye baragiye bafasha CNDD-FDD kugira ngo inashike ku butegetsi ubu bariko barasembera mu bihugu bya Buraya ndetse no mu bihugu bibanyi, ariko leta y'u Burundi ikigumira mu gacerere ikabona ko ibyo bihagije. Birababaje kubona abana b'u Burundi bariko barabaho nabi mu nkambi zitandukanye z'ibihugu bindi bahungiyemo, naho bahungiye muri ibyo bihugu ariko bakabandanya kubangamirwa bikomeye n'imbonerakure zirungikwa n'ubutegetsi bwa Jenerali Evariste Ndayishimiye ngo zijye kubagirira nabi aho bahungiye. Hari amahano menshi ariko arabera mu gihugu cy'u Burundi. Abarundi bipfuza ko Evariste Ndayishimiye yagakwiye kugira icyo abivuzeho. Hari amakuru menshi atandukanye y'ibiriko birabera ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ibiriko biravugwa muri politike, aho Evariste Ndayishimiye asabwa ko ashobora gutahukana impunzi zahunze igihugu ku neza y'igihugu kugira ngo igihugu kibashe gutera imbere. Turaza kubashikiriza amakuru yacu yo hanyuma. Niba wifuza kuzajya aba mu wa mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro dushikiriza kuri Nomunesha Kure imwe Rudende, dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Wowe icyo usabwa nta kindi, byonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza ni byo ndabipfurira.